Ngicela Sihlukane. Ngicela Sihlukane kunokuthi siloku sikhohlisana sisiyathandana. Inkinga kudala lathuthu uthando kodwa namanje sisakhohlisana sisenzela umlando. Kona ngiphiki lake lafaka amaphepha lavutha uthando. Inkinga komlilo wamaphepha usheshe uphele kanjalo nothando lwethu lusheshela phele komlilo wamaphepha. Sahlele swahleka amanye ama relationship amkele uthumayelo kefe phela ephele kwamaphela phela sikho sakhohlisana sasiyathandana sakhohle ukuthi uthando lamanga liyashabalala uma sikhohlisana. Ngicela Sihlukane angazi noma ngithi Sihlukane ngoba thina zonke sathandana kodwa sashayana ngemfiphindiwe kanjalo ke namanje sasifikile isikhathi sokuthi mina nawe Sihlukane ngangihlale ngikubona ushintshashintsha imoto kwala ndlise kuwena obuya eChina ngoba phela usuphethe wonke umnotho kumina imali idola lasemelika liyantengantenga kodwa ke uma nkangaba nayo imali ngangikunika uzokwazi ukuthengathenga lapho kushoda khona ngathi ngiyazama nami ukupeshapesha kanti wena usudiniwe imina oshintshashintsha icathulo usufuna umuntu ozoshintshashintsha zemoto icathulo ngamathaya ingakho ke mina othandweni lethu sengikhetha uku-retire. Ngicela Sihlukane. Sandile Malaza, Imbongi Ejova Ngepeni.